Abanja. 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 Bali sarakuzama.
Bikwalira. Jaga ya sheteza.
Kusende weka na wewe Mungu. Mwabanja.
Ayi katonda kitaffe munsebu tikide kizikiza siga mubale ekigambo kyo kibabeerere tabaaza eri ebigere byabwe era kiba kyayise empisa n'ebikolwa ebitali birungi eby'ettima obujja.